Igama lami nguNosisa Dlamini, besihlala eSoweto nomntana wami ona 5. Into esibekela ekhaya Lethemba ingoba kade reshwa umuntu kade ebesihlala naye. So sasuka bazisiletha la ekhaya Lethemba. Baye besifika la baye basisiza kakhulu basibonisa ukuthi sisabantu ukuthi umntana ureshiwe akusho ukuthi sisabantu asisabona abantu. I-confidence yami ibuye kakhulu kanye nomntwana futhi i-counseling iye yasisiza wakwazi ukuthi futhi abuyele esikoleni nakhona usiqhubeka kahle kakhulu. Ngumuntu othanda ukujima so ngiyasizakala kakhulu, khona izinto eziningi la basisiza ngayo, ama-gym, khona i-computer room, khona i-sewing, kuningi kakhulu uyazikhethela wena. Ukuthi uma ngabe sokwazi ukuthi uphuma la ukwazi ukuthi uphinde futhi uzimele njengomuntu wesifazane.